zidachitika mwezi uno ndo wachitatu tamene mapita ali munda ndaka munda kubwera kutaika taika njira mu dangozindikira masomo po kena kubasa kuza anyamara kakumba mbewa ndeni dauza tikandiberekereni pabanya paujeni panyumba mwara ni madwara ndare maswa akundivuta ndikuona kweni kweni ya kena ku andiperekeza nawo bwana ovano kujamisa pompana
ni mamva kubwereka nkare mwanga mihoro mena ku amaona iwo amazivangira mwai woka imevuro imene yoita agbera ya maso mena kukhala mangona usiku sana dima ukaoka
daini maso anga nikagbira zanga na manja anga nikagbira kuganywa nikabiye segera ndeka ndirero babwera ntenda bas sinikutani sinitamba suwanso ye zande zakudza fwajanga ndikukhala kumene iwo nangatova nakundiyang'anira zakudza imamva kupweteka kuti ana akubwera usukulu fwaja kuti panyumba pato chithandizo palibe iyayi uyu amabwerera akabwera atine ndabwezeda kwa sukulu fee ndilibe ndeni mamva kupweteka moyo mwanga
Utenga tida umva uchipatala kuti ndipitenso kuti akathandizidwe mayiwo ineyo ndinamva chimwemwe chifana kuti iwowo vuro limene ikachoka pa moyo wawo iwonso nawonso apeza ntendere
Yes, we had Angeshita. She was discovered at Dolo Health Center when we were doing our screening. So she had a bilateral cataract. Those with cataracts, we book them an appointment. And then when time is due, we send them an ambulance to collect them so that they can have their surgeries done here at the district hospital.
Dzuka bwanji?
Ndadzuka bwino.
Eh, ndadzukaso.
Eh, kai.
Ndadzukaso.
Chabwino.
Funa kuti yose nawo bandage,
eh? Eh. Chabwino. Ndi kufa duku I.
Oh. Imathaso kujoka,
eh? Eh.
Nawo chabwino.
Zizukulu zanga zisangalala kwambiri tikamapita kusukulu tikabwera tepeza nsima Mananga yo chikondwelero choka choka kuagwira zambiri
Ibo saname ndindi chimwemwe nkari mwangamu ndindi chimwemwe nkari mwangamu
ndamba kupita kamona munthu yo uli banji akutaira Yesu akuda bwa munthu yakuona kaya kayocha mene ndaenda kujoka pano kwa nsangwe ndaenda ndeka Joga once I'm going to go